they am hustling. I see them a grind, now me not comfy talk. Every day I'm hustling,
'cause I'm a hustler, hustler, 'cause I'm a hustler.
Every day I'm a hustler, 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 hustler. Every day I'm a hustler, 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 hustler,
hustler, hustler. Hustle, 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 hustle